wanyiha kanye untera marira waruciye imizi urukundo
yewe sandi we
urukundo rurihangana urukundo rugira neza wemera byose rurinda byose urukundo ntiruhera none wewe usigura ko ruhera gute nyimba urukundo rwari ruhare agwemanga ntigwigeze ruhera nyimba tagwari ruhari rwarahetse wewe fata ivyo ntigwari go bwira abantu uti nibigeze bakundana urukundo ntabwo barusubiramo ubwo ntabwo baruvamo
wewe twishure kimwe kimwe mwarasubiye mu rukundo
uko tubaye Canada womenga nashatse visa
moto akabavuga ngo ni sandi yakuguriye ni kuri cyanye ni yamacanje aba
none je maze kugura imodoka zingana kuva ko ya mbere ya kabiri wowe maze kugura imodoka zingana cyane fite imodoka zingana
je ubumenga nzizi
ushika ubu je fite imodoka zitanu
fite imodoka zitanu
yes
rire
hi ushika ubu je fite imodoka zitanu
amuhunga ari mu kazi no kuri
kandi izimbuse ya nyuma iri mu miliyoni 35
Sose ni waguma suni kati kuri mito.
Imodoka ngira mwe nyinshi n'amafime. Singombwa ndenga no menye ngwijya ni yariva ntumbona. Ngore ubwenge yoba ku rugo rwiwe.
Yeah.
Urusambuye ngo no
wiki tuzo barusambuza yiwe.
None abasambuye ngo nzari benshi. Twabe tubida. Twako bitwadi.
Oya bibiliya niki bita? Si twebwe.
Bita gute?
Bita abagore
ibijuju. Warusambuye ngo n'amaboko yiwe akise akigiye.
Eh.
Abajuju se basi nitubite bijuju.
This is Flesh TV. We shine to progress.
Yo, la, all right. Hello, everybody. Hello, everyone. Everywhere you are. Twizere yuko ibihe biriko birabatwara neza. Abo ubuzima butamereye neza. Hari abantu baba bagwaye. Hari abantu badukurikirana bari kwa muganga. Mwizere, mwizigire yuko namwe ejo Imana izoba. Igiye kubagarukira ko vuba namwe ubuzima bumere neza kugira ngo ntawuhora babaye nta nuhora nezerewe ubuzima ni mahinda gubigenda bihindagurika ariko byanka byakunda umuhigwe ni uwemera ibihe byose arimo agatsinda ibigeragezo akizera yuko nawe ejo izuba rizorasa ahari umubabaro hakaza umunezero behind the camera ndi kumwe n'umusore muto yitwa Prince Keys je nitwa Ikuriyo Leon Sedesal de Sanuka Dr. Vlo aka Diko ibayita Fresh TV 5-7 today agama homeboy itwa top boy niko bambwiye ngo asigaye yitwa ushatse umwite konde boy w'ibujumbura yitwa happy river chanke river boy all the way from 257 all the way from bujumbura kama buja river boy mambo vipi
mambo fresh
unakaza
yeah I'm poa
uko poa
niko poa sana
kabisa kabazitare binjira
I'm Turbo Boy.
You Turbo Boy.
You tell River Boy.
Yes. Manake.
Jumpa mu mujyango w'abatobo.
Bravo.
Kandi abantu benshi bakunda kwiyumvira impamvu ni yise Turbo Boy. Abantu babitahura. Na Konde Boy ava mu Makonde, ngira nicyo gituma yise Konde Boy. So,
kumbe
yabitahura rero. Utabibajije. Ariko ni wabibaza ndabigutahuza.
Ariko ndanabikuba DJ uno mujyango je ni rwa mbere ndawumvise.
Wowe uva mu wahe ndakuronderere zimwe.
Je ndu muhanza.
Hanza boy.
Hanza.
Yo.
Mba numva licho menga ni job fitting ni jojo ni kwa hanza
boy. Abafana bacha bavyumva. Uwari wese ara mu mujyango avamwo.
Okay.
Ace yongera ko ama tuzoraba mano ayajyosha yari.
Eh linka uva mu bazibira. Abanyagisaka
abajuro
oya abajuro ntibabaho
abajuro
babaho oya nkubo ari nk'umu hari ibintu bitangwa abazibira yoca yitwa
abazibira
eh
wongera ko boy
oya ni kera yaca yitwa zibira gera
nibasha akigenda kabisa
umunyagisaka
na amavuta
gisaka boy saka gera
ndumva uzora nka tobo boy
Shatobo boy je numva gatobona nyene cyane ukuntu.
Ni atari.
Ewana nakiriye Happy River n'ibyo benshi bamumenye ko musaza ndakwakiye for the first time muri Fresh TV.
Yeah, thank you so much.
Umwe mu bantu tumaranye igihe kinini tuvugana ari niga yanje mugabo ikintu kishwe ikiganiro kikambani bamba.
Kenshi nkunda kuvuga iyo mfite ibyo kuvuga ko sometimes birasaba ko tuguma dukora kwanza byinshi tukaza dufite ibyo tuvuga nawe gasha ushaka tuvuga insaku
ahubwo riva nijyari wewe kuva ubaye riva utarufise icyo wabwira abantu
icyo nababwira
ho baraciye mu gihe utarufise ikintu wabwira abantu
birashika ugasanganya n'amajambo yankamanye kuko mba nayahereje muri filime mu muziki biba bisaba ko bavyumviririza hari ya amaje bakandeka gatoya amanza nkaruhuka
ubu rero ko bakose
byinshi byo kuvuga
kabisa uburaya sesa amazi mesi yavugwa n'ibindi byinshi
ndafise n'ivyo n'ivyamaso yimbwa ndayagwa
nuko ambaye utorari je nakurabye ndagira ubwo mbona mengagira kwata
eh kare 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 nico kunda
nguri mu bantu barahiye ko amazi yimbwa cazofa
bose narahiye gusa ndashimira imana ndafise petit frère aguma nsabira ngo ndayagware nyaku esha
kwa mwakire
mu byaranse
ku munsi waheze
minsi yose urana mwanya amaso yimbwa amaze kuyagwara yaguma azinduka muhira iwanje
ngo waramwirukanye reka makuru turayafise
mwarambwa
waramwirukanye wawe mwirukana no muhire ni tande ngo azogaruka amaso yimbwa yakire
none ntibavuze yuko kizira ko umuntu agukora ko canka kuramutsa canka kwegeye igihe umenga niko numvise ngo niko yandukira none washaka nkore ko canka nyege ni gikunda hariya ugaruka amaso yimbwa yaheze numvise yacyanayire anayaririmba Why am I saying?
I hope I'm not somebody packing the voice and not to know who to go.
I'm happy.
Banezereje umunezero biciye muri uko gukina filime ivuga nyine urateye umugongo filime ubaye umusanikwe
burya abakinnyi ba filime s'abasani
ango navuze ngo abasani ni ba baririmbyi sino nabo nyine n'abasani mugabo abakinnyi ba filime bakora
urazi ndakubwira ikintu burya abantu benshi ntibatahura ibintu umusani bivuye mu ijambo iriya
umusani ni kuva muri sana
Of course. Nuko abenshi usanga igiswahili batakizi. Burya umusani bivuye muri rya jambo ry'igiswahili sana. Sana nayo urazi ko ari ah. Sivyo. None tuvuze umusani ni izina rivuye muri sana. None wumva ikibazo ari iki. None ukora filime se umusani? Nakora sana.
Ego, nawe yo kwitwa umusani. Ariko nashatse kumenya, okay. Uri wa musani aririmba.
Nawe aririmba gospel, ubabajije ati none mwebwe muri abasani. Ngo abasani ngo ni bariya baririmba zisi.
Eh bari pa bambaye amashaneti.
Abantu bari mu bintu batatahura. Umusani ni uwari wese akora sana.
Okay. Yeah. Wese sana yawe rero uri kurayikorera he riva ko abakinye ba sorry abakunzi ba film. Ni ukuri basana bari ko barakwidogera ko wabateye akagongo.
Bande.
Simvuze ko ta film uri kurakora. Ariko nimba zinahari ni nkeya cyane ugeranije n'ibikorwa by'umuziki uri
kurakora. Ariko bagiriye. Bantera
barakwidogera ko wabateye akagongo nturi kurabaha ibikorwa
abafana
bakumenye nka riva akora filime
none mbujije nkaja mu bende gato ni kosa mwabafana
ubajije jeje cyangwa wajije abafana
none abafana bagomba bangumize mu matoro naje izi yose banje ko ndiko ndashutinga simbuje na gato oya bamureke ivyo bibi So nabasigiye ugwaruka gwinshi rwagumye rukina muvi nabasigiye abana benshi harimo nabo nibarutse benshi
kandi vajya we ngwarabye abana benshi bamwe batangiye no gukobwa
nabavyaye he muri filme canke vya vure we uvuze abana
nahereye muri filme mugabo nabo ba vure bava tuhagere bibondo ngurabirembe
uyu mugabo impamvu avuga amajambo yose yishakiye yinyegeje inyuma ya kamera nasohoroke ingo bivugire n'imbere bakubone kuko wanyegeye hiyo umva ubaze ibyo ushaka wera baba batakubona
ariko nti jewe nimba uno munsi tuticaranye abaze ibiganiro mbara nkora n'imbere ya kamera cyase nti nya kamera
muramaze kumubona
baranzi
atabonetse baja anisa karau anisa buskarai uyu mugabo turamukeneye imbere ya kamera
ariko reka kutuzimiza ishura kubyo nakubona
nta kibazo wabajije gute
nako ndakubwira ngo abantu basana bavuga yuko wabateye akagenda nawe uri kuravuga uburyo ati bishitse umuntu akunguruza agati agakora n'ibindi aba yabahemukiye utuvuga ku kintu kijyanye no kubyara ko wabasigiye abana benshi tugera ku kantu kavuga yuko wabyaye abana benshi haba mu buryo bwa filime kumbe no mu buzima busanzwe
nashaka mvuga ikintu kwicanye nuvuga ko natakaye ngo muri sinema jewe ntabwo nigeze ntakara inshuti zanje ama filime mperuka gusohora menshi menshi cyane ahubwo ntazobaraba niba peut-être nibazizi je novuga ko nka 20 22 23 24 narasohoye ama filime none aya kudondagurira ni menshi sivyo hari ama filime nagiye ndakora muramaze kubona iyitwa
Doboa
iyitwa abijuru nibande Bo, where are you going to go?
I hope you are feeling it.
Iyo ni 2022 ha afi 23 za Sofia zo zose ntizirava gusa icata muri stock mfise filme umunani mwami kazi resi ya yoyo ntacho ngira izo ngira barakwari za sandi kuko ziba ziri kuri YouTube
yewe karamba ariko wabigizemo uruharo ba wakoze
stile yego tuba twakinanye tuba twabifashanye mugazi bari gwiwe none muba mushaka zi wanje personnellement Changi zondi mwana zonyele mwana zishaga. Mwiki zondi mwani zonyeshi. Ibanga juu mutima, zura anyebosa. Ndafisu mwana haguma anyebosa. Kuruhande.
Kanya tulamute ya ringo kora. Lipa wala natiwa jiu. Jere kana yuko lipa umutima uwe nubgengi. Yungu chiri muri filme chan.
Bo, uri muri filme. Wana shi mafise filme umunani nshasha. Na koze stoke. Ya ndafisi mhafu nazibi isega. Atari kozi shaka zisohoki. Ya. Nasha, hariwa marisha nariko ndarondera kugira ngo nshore kuzisohora. Zinjiza amafaranga menshi mwe nimuzi ko mwikenera YouTube gusa na Facebook aho nta mayira menshi ariyo bavandi tuba dushaka to dépense menshi twinjize menshi kugira duhuye mu mukabona umuntu ari muri Range Rover muvuge muti kabisa filimi iri kirari naye handi ho nibibazo
ni kuvuga riva nimba ndakumva wibereye mu vyunguka cyane gusumba hit
bon sukuvuga ngo ndi mu vyunguka birenze ivyimpano zanje kandi canke ivyabafana bakeneye Sinema sinayishize ku ruhande ndayirimo n'ubu na mama tonage. Ariko kandi a part ya filme ndafite n'indi mpano y'umuziki. Nubwo wa mugabo aguma avuga ngo mpondagura imigerere. Usubiri.
Eze kutavuvuka ninde uranamuti.
Uwa.
Ni wono bakwa ngo uvuge itsina kiwe.
Uzu basha. Urangira ndayihonde neza na neza uyu.
Oya, riva rero ni bumutinya kumuvuga aranazwi, baramuzi. Awanu uvuze tunahagarare.
Oya ngo masora album azo yumvirize yose n'abafana bamfashe kumviriza. Tuzoce twumviye migere navuga ko abeshya cyangwa batabesha. Basha je rero nyimba yarabuze abantu avuga.
Oya ni uwo muntu suhundi ni Chimamanda sindiyo. Chimamanda yaravuze ati umugabo yitwa River ndabivuga ko yabivuze. Si je.
Siyo ya Chimamanda ni kwa neema. Baba kwa neema. Ni kwa neema kuwa jinsi nilivyo. Amponzi migere ni changa ndariri.
Aho. Chimamanda atayumba mengo
kubisa migere. Chana yumbiriza mwiradi. Azumbiriza mwiradi ya tomo.
Chimamanda atayumba mengo kubisa migere. Ako ya nafuse ngo mengo kwa machu ya nyungu wa nyungu binu ngo jivi kere weni viki.
Yeri radio yu ni fuga neza.
Atayumba kabo. Indiri mba zumbiriza mwuma bafu.
Iko erega. Bila banga na umu no yumbiri jumuzike umu. Sawa. Jendi wakanyiru muto ya nani fisi mubindi. Unzu. Nana akoresheje mikoro gutya ndayicoga nshaka mu bindi.
Ugacereka ngo guca kugira gifugire mu hasi.
Ivuze waravuga ati none iyi mix aje ni yahe. Wumva ingoma ntajwi wumva.
Bijya bintu ndabizi. Birashoboka ko ngo uruhare.
Imibindi twarayivuye ko mugabo. Sohora. Ugure ba feri vuga neza. Uzura zumvirize.
Riva bivuze yuko ariko riva ariko Chimamanda sinaza kwa abantu badafite amabofa avuga neza.
Hamaga se avuga ko mpondi migereni. Na migisaje ndi ha. Indirimbo zanje ndazuri ka Belgique, izindi Uganda, izindi kwa Bed Best.
Kandi Bed Best ni producer mwiza dufite hano.
None iyo migereni je katayo numva.
Nge kunyihonda mwijwe. Nge kunyihonda mwijwe ariko ibita bari sawa.
Walisema tutofika kwenye ndoto zetu wakiamini ya kwamba tutakufa kesho na sasa tuna hideni tale
yeah.
Tunakula na kunywa tunalala na kuamuka kwa nguvu za Molana tunazidi kutakata mama we araba vugango nibazuba kamumuji abizeri mana mwese nti birashoboka birashoboka na windu kane
tobo boy apa
I'm tobo boy
tobo boy Uhunga zora twice
uhamba ndirimbe gushika ntamwere ko je na ndi migere je mvise impano azorondera handi
biva dukubita kwandika ntu mana tende kundi umuntu yibwiriza akavatire kanda we vibe mu cyarana yisaba tu we vibe
I'm crazy of your love dale izonde ngo ndari manzi raso kandi ma yo
ubu baho barazi kwe
uba cyane arbumiraje
I'm crazy of I'm a crazy
of your love, dale. Because you left him ten men dambale. Wanyi hakanye unera marira. Waruchiye mizi urukundo.
Yewe sandiwe. Ibe boy, iba unkundira ndanakwihanganisha, unkundira ndakwihanganisha burya bavuga ngo ngo umugenza ngo
uzi udahumba ko indirimbo ariyo namwandiye. Nanditse kubera sana.
Oya. Iba kutarareka ngo mvandane. Baravuga ngo umugenza agize ingorane nawe ugize ubugize. Ubujigije. Ubuzigize n'abantu bavuga zaze bakavuga zaji. Ni ukuvuga bwana Riva. Umugabo mugenza awe cyangwa umusore. Numva no kwihanganisha mu bihe je no kwita bibi ushobora kuba urimo mugabivana n'uburyo umuntu yakira ibintu ati diko ivyo bintu zanye ubikuye indirimbo ririmbye inyibukije
ikibukije umukobwa yaguhevye ikibukije iki
iciza nuko numva uri kuraza kuko usa n'uvugamwo uburyo umuntu aba yaguteye akagere ariko watangira navuga uburyo umuntu abare kuri distance ahantu kure cyane ubwo nyene ubwenge bwanje buca buntura ku muntu yitwa Sandi Nduwimana iyo mpamvu navuze ngo reka ntangenda kwihanganisha kuko dushobora kubivuga riva ukamenga ndiko ndagukora mu gisebe kandi warababaye for real umuntu yitwa Sandi ijwi riraduga rihera mu buraruko rija mu burengero mu buseruko mu bumanuko ati umuhungu yitwa Riva urukundo rwacu ntiharabaye ntihaba nyuma yo kunkorera amaroregwa akananira kwihangana ivyo murare wayikuye he uheruka guhebwa kuri rujya rugero je nagumye nibaza ngo nukwihagarara
basha wa muhunga
mpore mwana wa mama
wa muhungu diko ni hatari
wahebwa birababatsa
none wanumye ko kugira ngo mbazishye
Sawa tugeze tuganira ntabyo nakubajije. Sina kubajije film.
Mbaza.
Nakubajije umuziki.
Mbaza ho Hidden Talents Company gaje bikoga. Eh umva.
Turaza kubivuga.
Nene kwangaje abantu igihumbi.
Riva turaza kubivuga twa
film.
Riva je nasomye nitangazo utagira ngo nta makuru je mba fise. Ndarize naribonye. Ariko abantu mbabare tubahereze. Bise ni ibintu byinshi sorry by'abantu bakwandikira bakubaza ndaza kubagera. Ariko nyemere tubanze dukure mu kanu kanu.
None burya ivyo ubajije nibi by'abantu dushaka guha akazi dutereze imbere impano zabo. Nibi bifite akamaro twohera ko bazi.
Byose ko biri mu kiganiro abantu nzi ko bazobiraba nyabona nti wonyemerera ko dije ndiko ndatwara
kimwe. Hari gihe amamega yohera batarashikira ibidakenewe. Duhere ku bikenewe ama ibidakenewe tubikereze.
Ibi bintu birakenewe rivu. Biva umutima wawe ntukunda
ntubwo tutari live baca abandi muri comments bakavuga ati muhere ku yibi abafana bashaka ibyahe duhere ku byahe
hari uwizanye ndikira ngo aya nuko bace live nsoma ibintu abantu bakwandikiye wumva ibintu abantu ariko bashaka kubanza kumenya riva stress ndiko ndakora ku bwanje ndijisho rya society abantu barashaka
sininjira mu kazi kawe go ahead
abantu barashaka kumenya ubuzima bwawe cyane cyane ubuzima bwawe bw'urukundo nari nabajije ngo bimeze gute nyuma yo gutegwa akagere sanda akavugira haba nayo uko mutakiri kumwe mu rukundo nyuma yo gukora ico yisa amaroregwa
urukundo ni iki
ugakora ibyo
kwigisha abantu kubijanye n'urukundo urukundo ni iki
nyabona rubasigurire je nshobora kuruvuga ukwanje ugasanga ndabeshe
kubwo urukundo imana yakunza bari mwese nigo gwatumye tanga umwana wayo ikirege ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo budashira amen sigura ngo urukundo ni kintu umuntu agifise akakubwira ko agukunda umuntu akubwira ati aragukunda ahubwo ufise ayi moto bagutorere mugikoma unabenda gukunda
wese utari moto kiroka
yo none ko ashobora kukubwira ngo ndagukunda aba mugutumye
eh
eh umuntu akavuga I love you so much amosozi hi
kumbe
yashize yipiripiri kugira rire
ni nko kwa acting
eh so umuntu urumva batanze akarorero ku mana ngo kubwuru sina karorero umva byarabaye iduha umwana wayo ukinege Yesu Kristo
ayo ni amajambo y'Imana yanditse muri bibiliya
araza mu mucezi giti kubera urukundo none diko wowe ninde muntu uri gura basi ntumwigure ngo bagukubite cyane mu kindi kintu gikomeye
je nawe ndi gura mugabo ndamaze gukunda
uramaze gukunda umukobwa
yego
ndakubaza ijambo rimwe uwo wakunze muracari kumwe
uvuga nakunze cyane
uwo nyine uvuga wewe wakunze
je umuntu nakunze byanyavyo
byanyavyo
turacari kumwe kandi imana inshoboje tuzosazana
wowe bise myanya ngaye de
oya je imyaka rero wa mugabo je imyaka utanteza abantu
none imyaka kwisha abakobwa wabayewe
oya
abakobwa turayivu
ico bandanye ripa sinumva rero hano uko washaka kuganisha
kandi ko nkwiza 2023
wewe
Turiye guza turashye imyaka.
Bivuze yuko wavutse muri 2005.
Cawa.
Demire.
Avanteye Demire 1.
Mu kwanza Demire.
Demire Demire 1.
Urazura mu tsaba vutse Demire 1. No bana vutse Demire 8.
Wewe. Hacho harmose zoje imbere ya kamera ntuzi uri inyegetse.
Nkayivuga neza atakubeje. So River sindi ko ndatabura filosofi uri ko rakoresha ku kibazo nakubajije. Ndiko ndakumva wome ngusa nuvuga ko sandi nimba yigeze kukubwira uko agukunda yabikubwiye mu buryo bwo kuyorobeka cyangwa iby'ububeshi ntiyigeze agukunda byanyabyo
Jesse navuze ku bya sandi navuze ku rukundo
ariko nakubajije ku bya sandi rifu turi ku bya sandi yavugiye kuri
ndaza kubivuga ko muganda acavuga ku rukundo nyimba rero yarakubwiye ko yigeze kukunda umva inyishu iri mu rukundo nyene je ndiko ndakubwira nti urukundo umuntu tuvuze urukundo I love you
okay
batanga karoro kuri Jack na Rosa yuko igihe niturabe bijya byo muri ya filme ya Titanic baravuga ko Jack na Rosa ko bagiye mu ishamba rinini bashikira ikiraro rujya rufugwa buko rwagenze bashize ku kiraro rero haba ibyo gufyina bari baramenyere gufyina ngo sheri ngo nogwa mu kiraro uyo ni yari Jack ama Rosa na ngo sheri ngo nyimbo nkunda ngo ni witeyo kubera yamukunda yubaha amajambo amubwiye kaba Umva yavuze ati sheri ngo ayo none ntunkunda umva we yarazi ko atabyo gukora bisigura ngo urukundo icyo rugutegetse urarugikoze abonye Jack yageze mu kiraro hasi n'umutwe wasanzu wasanda nawe acaramukurikira umva rero muri Titanic nabo batwereka bapfira mu mazi bose so mu ijambo rimwe urukundo ni ikintu ni ikindi kintu muzaze murabeshanya igituma abantu babeshanya muri leta civile barahira ngo iki
sikubera ntaraja indahiro sindayize neza
ngo tutandukanywa n'urupfu
ntabwo
mahigwe no mu magowa rero je nashaka menye ko bijya bitandukanya abantu byose byitwa urupfu kuko je mba muna bakiri bazima
mwese mwaragiye muri leta civile
ndiko ndabaza ndiko ndakubwira abakundana bijya baba bararahiye ugasanga bose baravanya babirahiye none rujya rupfu barahira nijya message bafatanana
uko nibaza ko ari kwisubira ku ndahira umuntu aba yararahi
ukabwiye uri ndiye kwandikiye muri ndiye kwandikiye fye cyane ukabona abantu bafotoye umuntu ariko yirira ubugara ariko n'umugenzi w'umukobwa akakurungikira we rero ugashobora yongo uri kuramvanga turindira urupfu abarwo rudatandukanye turewe utandukanywa n'ikindi cyose gitwa urupfu cyangwa basigura impfu tumenye ati
mbariva aho ni ku bantu baba barageze muri leta civile burya mpise nibaza ngo munayo mu bamwe arimo arayikoze mu ibanga leta civile biba nakunze uburyo watangiye usigura urukundo mugabo avuze ati kamanze ndabumvisha urukundo kugira nduga aho hantu uri kurashaka urukundo
nyakuri kugira abagumvira mu ijambo rimwe urukundo ruraremereye n'ikindi kintu
mbe wemera kugwanya ugwabayeho kubera mugenza we yaravyemeye
ibiki yeme
yaremeye uko mwakundanye kiretse wowe ukeneye ndabikwibutse ibyo yavuze
urukundo rero ruratandukanye twakundanye urukundo rwawe
ngenda nishura
inkundo ni nyinshi
voilà ngenda nishura bivanye nibyo yavuze sandi mwamaranye imyaka myinshi mumeze nk'abagenzi muhuzwa nibikogwa
ari urukundo rwo gukorana umuntu mugahuza mugakorana
okay
ibintu bikagenda neza
okay
ari urukundo rwo kuvyara bibondo sivyo ha mukundana kugira muzovyare ibibondo muzibaruke
okay
arano urukundo rw'ubujyajya ari rwanda abantu bakundana amaherezo bakarekana arano urukundo rw'inyungu munakunda uhundarisha muronderako
okay
arano urukundo niko kwa maronko ko je pense arano urukundo rw'abarondera amaviza
ayo ni amaronko
ugakunda mu diaspora ushaka kuja amerika ushaka kuja canada australia ugezeyo mugacha mutandukana izo ni inkundo zose twebwe n'uruhe yakubariye none cyamenye ngene ndarose
aha ubajije neza cyane ati imyaka myinshi twamaranye twari dufise ubucuti bw'ubugenze bushingiye kugukorana
uko twavuga bugasha nti woronka namanaga yo gupositing
ereka no kuko mutuzimiza burya je nashaka ko turasa kungingo
erasa kungingo
ati imyaka ibiri ya nyuma ariyo yiturimwe niho twavuye tukwa mu rukundo umusore yitwa Happy River sorry gato meze usezerana ko ibijanye n'urukundo rwacu bizoja habona ku munsi wa mariage wonyine ejo bundi ntegura urugendo ndiko ndaza ategura ama surprise barubaka mu byumba mushiraho ngo amatara yakataraboneka hanyuma na timu yawe nini mupanga yuko muja ku kibuga c'indege ugaterera yivu sindavyibuka neza ariko menga wari guterera yivu ku kibuga c'indege cyangwa ukariterera handi mwubaka muza kumwakirira ikintu cababaje sandi ku rugero rukomeye aravuga ngo jewe umuntu arenze ku isezerano twahanye sinshobora guhagarara hano hantu kugeza igihe afashe ingingo yo kuvuga ngo riva abo twabyaranye bangana abo ahitamwa guhagarika urukundo rwawe
ampoye iki
agoye ko warenze ku kintu mwavuganye cyo kuvuga ko muzoshira habone iby'urukundo rwanyu kuri mariage ubu ushaka gutera ivi ku nguvu ariko sharipfa inda n'indesho n'umusare nka wewe urabaga kugaterera ivu umukobwa mutabivuga cyange mwarabivugaye yacyashize ko kwihakana munyuma
bon reka nishye ko icuvuze cyo gutegura umuntu cyo gutegurira umuntu surprise
okay
w'umushitsi avuye mu kindi gihugu aje haize igihe tutabonana
okay
ivyo ndibaza na tureke abakundanye ntabwo ntababigiranira badakundanye simbona mbona abantu bavuye hanze tubategurira aga surprise bipurizo tukestara
okay
ama tukamuzana n'indani surprise twadukundana urasubiragirira abatandukanye
ako kabaho
eh so nyimba nawe twari twabimugiriye wari umutima w'urukundo
okay
eh ivyo biratandukanye rero n'ivyo bindi uri kuravuga byo cyo gushira habona
ariko umvise aka kabiri navuze avuga yuko washatse gutera ivi ku nguvu ako nako wagaterera wa muntu asanzwe
ivi
eh
we wararibonye uvuga ivyo wabonye diko oya niho wari
none garive riva ubukene ibindi bimenyeso kuri jewe birenze
birenze
byo mukunzi wawe yavuze ariko haraboneza aka video ku kibuga c'indeguza kumusoma kanka
jewe
ni karasoze for real turahari keze nimba ushaka ndakaronde kandi wagiye kumusoma aranka video irahari
kumusoma narasomye aranka aho yoba yarasarize ibyo byarabaye
nabyuze ko petit frère wawe
ndazi ko umuntu washize kuyitama
oya warajanye umuntu warakwe pariva kandi nti washaka kumusoma kuyitama yari central wagiye gufata kuyitama ari karaho arahungisha iki gice cyo nga
oya yoba yaramara manje
kabiri
je vyarabaye mugabo w'ubwanwa nkanje bon nzosubira mu ndabiye interview mwarabifashe ega uje na no nyimba narabikoze ushobora kuba ntabibonye kamera ikabibona
eh
urabinyereye
ndabikwibukije rero ko vyabaye ivyo bintu mbere nuwabikugize arabyemanga kuri Fresh TV
oya byanze
yego
ngira nti yashatse ko biba kuri kamera mva igishikana cyo kibaho mukunzi eh oya
eh eh ntagikuye kwitwa mukunzi
ikigano ntikirahera ngende
oya ntagikuye kwitwa mukunzi
ari utundi ntaravuga
riva hari abantu bakwandikiye sinti ushobora kugenda tutabisomye twaba tubagiriye nabi
bavuze ngo
oya ntituraheza ngaho aho ntituraheza imbere yuko ndahaje riva tworoshye ibintu basi sivyo
sawa
umuntu yitwa Sandindo w'Imana aracara umukunzi wawe cyangwa mwaravanye nkuko abivuga
ndibaza kuva tumenyana mwarumva ko urukundo rwacu nti impande zose ntivyigeze cyemegwa so tujuru je novuga ko ni nchuti magara ivyo mwewe muvuga ngo
fitwebwe river please kiretse sandi yo bari muri umugwe wabandi bantu beshi nawe aremanga kurukundo rwabeho muri no myaka 2 yanyu akanavuga ikintu mwapfuye reka kuko umubita ku bantu
amaje turahebana nyimba urukundo rwari ruhare agwemanga ntigwigeze ruhera nyimba tagwari ruhare rwarahetse wewe fata ivyo nyimba gwarigeze kubaho nibyo abinyira gusigurira ntiruzigera ruhera kuko urukundo ni ruhera urukundo rurihangana urukundo rugira neza wemera byose rurinda byose urukundo ni ruhera none wewe usigura ko ruhera gute ubwo rero ntigwarigo nyimba gwarahetse
nyimba gwaraheze ntigwarigo
muga nyimba gwarigo ntiruhera ntavyo ndirimbe
none
sendirimbo ya gatolika
oya nacho wibaza yuko sandi yoba yavuye muhira kugeza igihe dukoze ikiganiro akemanga ibyo bintu ko mwahebanye aje kukubeshera canke n'agakino mwarimo
oya ntavyo agakino bibaho kwihenda canke kuvuga ikintu hatabayeho ku kwiyumvira neza jewe amajambo abiri no kubyira naya nyimba yavuze ko yigeze urukundo rugahera ntigwarigo bwira abantu uti nibigeze bakundana kare agakino canke yari blague mugabo nyimba gwarahigeze urukundo ntirwe love never die
niko bimeze
kuko umuntu wakunze ivyo bintu iryo jambo riratinyitse ukunda niko umuntu wakunze wa muhera
byoshika byoshika mu gihe ankore ibintu bituma umutima wanje unanirwa kwihangana uwo muntu
twovana
urukundo uri kuravuga ahubwo
ndaririnde zino guhita
urukundo rurasaza
reka nkubwire
urukundo rw'urukundo rurimuka
urukundo rwa vrai ni rujya tubona mu mafilime y'abahindi
reka rujya waririnde rujya ntabwo ari uru rujya n'urukundo rw'Imana
urwa
rujya waririnde ngo gwemera byose ni rujya n'urukundo rw'Imana uri itwigisha kubana
gatya kandi iyo ndirimbo rwa
urugwa rw'imisore n'inkomi rurimuka
iyo bayiririmbira abageni bagiye kubana iyo ndirimbo bababwira yuko urukundo rudahera kandi Imana ni urukundo natwe yaturemanya rujya rukundo rwayo kuko Imana yishushanije umuntu kuri iyo isigura ngo ukwiri yaratwi urukundo ifite yararuduhaye burya umuntu atagira urukundo ababuze ingabire ya mbere Imana itanga bavuga ngo ingabire ya mbere ingabire Imana itanga je sais pas uko nakivuga ingabire Imana itanga urukundo
ingabire
urukundo
yeah for real
urukundo Buja harona abantu bihenda ibi bintu byinshi abantu bakina amafilme indirimbo iki ukumva ngo ndafise impano yo kuririmba ngo ndafise impano yo gukina filme n'igikunda nta je no vuga ko abantu bafise impano yo gukina filme bashaka ko ari nka babiri cyangwa batatu kugize cyangwa bane abandi bose n'ubugenegene
ah bivuze ko nawe tayufise
bon
nta mpano yo gukina
navuze bane shobora kuba ndi umwe mwabo bane Jwa kwandi nkwabane. Woje ivyo nkora muri filime birarenze.
Ni pokori ki muri filime abandi badakora wa mugabo we.
Abantu
bari kwana vuga ati Riva yarazimye ntigeze ya updating aracake na bya bintu bya kera ntazisa higeze.
Riva yarazimye.
None uko iki? Abandi badakora.
Bon. Je umva ndakubwira ikintu. Ubugenegene n'impano biratandukanye. Kandi abantu bose bari kwaradukurikirana babimenye. Umuntu wese arakwiye kumenya impano afise. Uzutumbere Hidden Talents Company. Ndakwereka impano yawe ndagufashe kuyimenya ko je yanje narayimenye iyo mfise ndayizi kandi umuntu agira impano imwe arashobora zibiri zitatu zine zitanu mugabo ariwo nkuru nkuru zisumba izindi so hari ubugenegene abantu benshi baririmba n'ubugenegene ni guhondagura imigerere avyumva
yamvuga ya Chimamanda nawe urayigarutse no guhonda imigerere
ariko urashobora guhonda imigerere n'ubugari bukaboneka mwana
ucuyihonda cyane
uje yewe nda mfite indirimbo nyinshi naririmbye zitagiye munsi ya 5 miliyo 10 miliyo 7 miliyo
y'amafaranga
wayise guhonda imigereni yes
nafite
indirimbo za mapibilisi nagiye nkora narivye indirimbo nyinshi za
mapibilisi warangiye indirimbo ya beat shaire indirimbo yaraguhaye
umuco microfinance yo kwa Sione microfinance yo kwa Sione ineza microfinance za nice water
bije
zayani beach
yeah
Si ndiye muzirenga 200 bije.
Yeah.
Ubu ugaje mwira ngo mpondi migereni ngira mu modoka izi zimvye. Naguze.
Wamba ishane.
Ubu gacu ngo mvuga ngo imodoka yagu nayigurewe na DRC Pora. Kandi nanje ndiko ndahondi migereni. None ni wumva yuko hari migereni iriha ni bwa bugenegene rero.
Ah
ni. Nashaka gukora bugenegene ndini bikajyoha. Ariko rero no bando bujya ndiko abantu bafite impano zo kuririmba mu Burundi barashaka kuba bahari. Mugasabasani. Birashuka ugasanga bari 9 juru mu minyaganyaga wowe rero uri kurarengana gutya ukumva nk'umwana ariko arakura ibumba araririmbye nta muntu aririmbye ni serindi yavugiye mu mwonga ninde simara zo kuririmba singombwa ngo baba baririmbye ariko kuba umuririmbye no kuba umunyamuziki biratandukanye niyo mpamvu mu gihugu cy'ubuno zosanga uno muziki utaratera imbere cyane kuko abenshi ntibatahura umuziki bari kubakora uwo ariwe hari abaririmbye n'abanyamuziki abanyamuziki n'abakora business dukora umuziki turonke amafaranga eh rero iyo ukora akora umuziki wa business ushiramo amafaranga ukaguha amafaranga urinvestisa
kizazi sana
ariko kuririmba waririmba naho utoje muri studio no muri korali abantu bakakumva cyane mwibara bari uko wirenganye
nibaze ko baba babyumvise riva imbere yuko nza ku bintu abantu bakwandikiye umbabarire nubwo nakomeje kwikubaza menga ntabyo ushaka rero kuri kino kintu ku bintu bijanye na Sandi ntabwo ubona yuko kuza kuvuga ibintu nkabijya mu binyamakuru nkuko wavuze ati hari igihe umuntu avuga ibintu atiyumvira ugasanga yihenze ntubona yuko asa n'uwakumaramaje akanamaramaza urukundo rwanyu
jewe ntiyamaramaje kandi nawe nyine ntiyimaramaje ahubwo namwebwe abanyamakuru muzoze muraba ibintu nk'umuntu yavuze ibintu bisarisha cyangwa bidari byiza mukabikata narumvise naho hari message nabonye yanditse avuga ati ndiko naramubwiye ibintu kanaka bigegene bivanye n'uko nageze muhira nsanga
kumbure yari muri moto
urashaka kumushyira muri mood wewe nyene umunyamakuru ugasanga yavuze ibintu atari kuvuga so haro rero nibindi bintu
ibyo yambwiye narabigegenye kwaito ibyo yambwiye narabikuye
nda batahura mwamwishakira ama views
oya general manager rero akazi riko ndakora sa ama views oya mfise uwundi muhamagara urenge ama views
uwundi kamera cyane nindi uri bintu ndi ko mu Burundi ariko nindi bintu aba promoter ndakezera
nta mindi ukasobora turi ko
twabana bari ibintu jewe mwijoro mundi hapene nkaje guteramira mu bubare butandukanye numvirize ko ari kwavuza umuziki ndundi numvirize basi kombye ama pourcentage baho umuziki wacu aha ni Dar es Salaam
muri zayi
Tanzania namaze amezi atatu ari hari bikorwa narimo sinigeze numva indirimbo mu Burundi sikuvuga ngo ko tubanka oya bakunda ivyo wabo barabiha gaciro nuruzi ndege ya poti ninjiye muri ware nagaruse Dar es Salaam igira kabiri ivyo ni biki
utagegeza
sana amapano ngayo ngabo bakonde bo
barumba hafi
fizera kene kuvuzwa sati bara kene kuvuzwa niko ni the fire yaso yindirimbo yimbaga ya maso
amaso
ara kene kuvuzwa eh ara abantu bakene kuvuzwa nga tobaboyi turi nga Nadiwane badaramati babi vese nibenje barabamba
batoboye
nzaba ndirimbo zumvikane ibintu byo kuhindura ubujumbura Dar es Salaam jewe ivyo
muvuze zabazayigwa burya muri hidden talent muvuze ndonde gose komenga narahate numva numba komenga naramweza karupa
muri hidden talent jewe hari naho nanditse ko ibice 95 indirimbo ko ndafise akabare ndafiseho mbo sinovuga ngo nakabare ko mutera kabare ni
nka home nka home bar
ni kwirura by'abastar na kabare gahuriramwo abaje mu bikorwa sirtu Hidden Talent Company cyane kubera hariho abaza kuraba filme kubera narashizeho igisata nani ikibanza abantu bashaka kuza kuraba mu za filme zacu dukina bakari hamu kwinjira so urashaka kuhatera mu gacunyo cha kintu cyangwa wundi muntu wese yumva ko yohasokera kaza ariko principe yaho ni giteramo cha company umuntu ntaze kuririmba ngo asabe ifana hanze umuntu na kuko je Imani impeje agije uburyo nakora akabare nk'ubu bundi buvumye nkavuza iyo muziki wo mu Burundi nka wagaciro Imani ivyumve ntanga karorero rero impamvu wewe wo baraci kumva muziki wo mu mahanga muri Hidden
ni muri za Singapore
ni babakozi bataranyugwa kuko urengeje Singapore usa kararagaheze urengeje ya Singapore usa y'imiziki yo hanze ku munsi none ni Singapore usa niza barundi umva ni nyinshi
aho yaho mama nimba mubikurikiza
Singapore sivuga guhera saa 5 z'ijoro abantu batashe batamba birore
reka twinjire ko bakwandike utwa Justin Dudu yashize ko umutima ashira ko namashugwe
Singapore z'abanyamahanga
ngo mumuhe amashugwe yiwe menshi riva turamwakiri twageze mu bantu bage bakwandikira riva witwa Anita Iradukunda
yanyandikiye wewe muri page yanduri muri Facebook
sorry iyo twakira umuntu dushira muri community photo yiwe tukavuga ngo nitwa mwakira tuze tumubabarize
iki okay yeah murarenze komera comoka
ego benshi bagiye baguha amashugwe cyane mugabo ndasoma bibazo bya bambo
wayanzaniye nayo batanze
uhave winje uyu muhungu rero baruma na comedian nazikina wabe winjira muri community uyitorere witwa Nduwimana Amina kubera iki adasaba imbabazi umukunzi wiwe ngo basubirane kandi twumvise ko ari wari mu makosa
ma imbabazi ziki tutashwanya
ati ntacho ndenza kuri
bo imbabazi na manazi safite wari nigenda musuka kwa amazi ndenganya ati eh pardon none nizo simbabazi
sandi nyene ho musuka kwa amazi
kandi urukundo rero umwe navuga kwa vrai
eh
rurigenza
eh niko bimeze
yo ubakira kukagozi n'uvuga basha ubu muri utira attention na amazi mwo yapfa uya muzuze seri seri ugiziki
eh habwa hari n'umuntu n'umuntu yambiye cyari ngo umukobwa ngo akunde cyane ngo arukundo ngo yamari kare aribwisha mutuntu kudufutifuti kudukosa
mugabo zosaba imana ube mu rukundo rwa vrai eh ruraryosha
nkugurimo nkugurimo
eh
nkugurimo
eh
Uwitwa Aline Iradukunda uramuramutsa umutubarize uti mwarasubiye mu rukundo na Sandi hoho ni mwakora mariage muzoba Canada canke Bujumbura uti urakunzwe from Rumonge acashirako imitima
Thank you so much urukundo ntabwo barusubiramo ubwo ntabwo baruvamo
Wetu twishure kimwe kimwe mwarasubiye mu rukundo ico nico hejeje kwishura ni mwakora mariage muzoba muri Canada canke Bujumbura
Bujumbura Uko tubaye Canada womenga nashatse visa. Tuzobe Bujumbura ama Canada tuje gutembera. Cyane murondera ikibanza mukamenga curuze. Imva Uganda.
Igishweka.
Nigo go bara urukundo nyakuri rero.
Ako nyene riva avo abase tuvuge buke buke. Imodoka bavuga ngo ni sandi yakuguriye ni kuri cyane ni yamacanje yaba.
None je maze kugura imodoka zenga. Kuva kwa mbere ya kabiri wowe maze kugura imodoka zenga cyane ufite imodoka zenga
je ubumenga nzizi
ufite ubu je ufite imodoka zitanu
ufite imodoka zitanu
yes
rero
je ubu je ufite imodoka zitanu
amuhunga ari mu kazi no kuri
kandi yizimbuse ya nyuma iri mu miliyoni 35
zose ni waguma suni
kati kuri mito imodoka ngiramwe nyinshi n'amafime singombwa ndenga n'umenye ngo ijyana ya riva ntumbona Usare wonda gutembera mwashaka kuko itanwe igitoro cyinshi.
Eh ndayizi imwe meze nk'iya ijya ni ntware ninde ni. Ni gri.
Oro te nova modele.
Inagweruka muri wishi. Arike.
Igisoka igiye mu maturu nanjye. Kupati. None yaguzi yahe muri zo uri kwavu. Oya tuzo turagenda kuri poe pare poe.
Cyo kobera nabona ufise wishi nshasha nyagi. Avuga ati sanje akafaranga aragatunge.
Urazi mwebwe muzotuma abahungu abasore babahungu aba imisore yacu mu Burundi guma yirukira ba diaspora kobera mu guma mubahenda. Kandi rero iyo aya mahuza muzemura yareka bakora akazi. Kuko bizotuma bareka no kurongora ngo barinde abasiye ba diaspora. Muriva yaguri mu modoka no mu diaspora ngo nanjye reka.
Na waguma rindire.
Umenga izuba ari gukubita. Ahubwo urondera amahera ngo uguri modoka. Ivyo bintu muzemura bireka.
Uwitwa Inirazwe Daniela ngo nyo mureke itekanire shariva ibitari vya urabireka bikagenda abakobwa yo turose amahera twigira byinshi kuba atarika aragusaba imbabazi afise igituma uwo mukobwa se muvuga riva musumbya amafaranga rivura ya musumbya
uwahe
ni turacyari kuri sandi niwe bariko baravuga ngo yavuze ngo mureke shari vagende umva ngo ngashobora ko yaronsa amahera akagutera akagere ngo uzoro nkunda ariko araguhoza amarira
inde yaronsa amahera
uyu mukobwa
sandi
eh
oya amahera ayaronka kangara yafise none ntari Canada mu bihugu by'amafaranga yabura gute no
ya yaronsa sandi amafaranga yarayamaye
eh none avuze ko yaronsa cyari
yaronsa yuko mwino misi ngo yaronsa amafaranga menshi bica bimutera kuguheba wewe abona ko atacuka imasa
agacarondera uwundi
eh
ninde yabibajije
uyu muntu yitwa Daniela Ininahazwe sikoze
umuntu umuntu aronka amafaranga agahinduka ni wa wundi atabafise kwa rukundo nakubwira kuko urukundo nyakuri ntiruhinduka ndiko fata ico kintu kigumane gusa niba wabona umuntu ahindutse menya ko atagukunze urukundo nyakuri ntiruhinduka
ako naga savings uwitwa yuza YHS avuga ngo nanje ni kinyarwanda nibaza ati nimba sandi koko yarakunda riva byanyaje niki cyatumye nka kumwambara impeta ukuri abakobwa bo burimwe na rimwe turi bigeragezo pe we numva ashaka no kukwitorera
ninde
yana yitwa ngo yuza izina giwe rya
email
na nijya bayashitse
manzura je gato yitwa yuza Abo ni ba Suzana numva ko yari hindu yari hinyanya.
Eh. Okay. Ariko riva nyuma yawe ariko gatuje nabo ikintu gishana pose imbere kinavuga yuko menga hari igikorwa mwoba mugiye gusohorana na Sandy.
Kandi uvuga ko twahebanye.
Sije ndabiriva. Please, je ibintu sije.
Ariko yavuze
niko yavuze n'abantu baravyemera kuko
ni byo. Nti yabivuze twarajeje bya bikorwa. Twa twabikoze inyuma yawe canke yavu.
Nibaza ko ariko kwa mwari mwarakoranye imbere bigera bisoho kuno munsi.
Eh bon, turafise ibikorwa ya kuko Sandy yaje kenshi mu Burundi afise ibikorwa programme ibikorwa azokora.
Okay.
Ari itanga cyane felicitations mama urapambana.
Wow.
Ya urugendo si rugufi ukaza ugakora kandi ivyo byose bikorera babandi abafana bakunzi bawe. Ubwo bazi baranagutera intege cyane pande ibintu byo kuza baragira. Nawe araririmba ari muri wa mugwe bavuga ngo duhonde migereni nta migereni uhondwa mama urazi kuririmba. Ni wayiririmbye nziza ntiruka gusohoka niko huru. Cenda yikunda
ndayifana
ye. So iyo migereni ntayo ndumva. Niko huru
mimi niko huru.
Niko huru kwa upendo wake. Kama unapenda Yesu sema amina. Amen. Kama umebarikiwa sema amina.
Amen.
Kama umepata Bwana. Kama umepata mke.
Amen.
Shukuru Mungu we sema amina. Sema muravuga ijuru ndonde none ndonde migere cyane turabizi. Diko we basuvuga iki wewe?
Yewe.
Icyo wewe wowe?
Je mvuga ngo niko huru. Sendiri murone
nafiginda keze.
Yewe kwa. Ora jeki numvuga mba numva ko te intego umuntu wese ari kukive tutitaye ngo akora ngo ibimeze kuno.
Wibuke ko navuze ko arubugene gene.
Eh.
Impano shira ku ruhande. Izo impano nizindi. Impano zo ushatse kuzima. Abantu bari kwadukurikira n'abari imvira ati n'umuntu yemenye impano yiwe gute.
Okay.
Impano zirahari. Dufate nk'akarorero hari ico biti impano yo impano y'ubwenge.
Okay.
Impano yo kugira neza. Nimbugira neza bikemegwa. Urafite impano, impano yo guca bugufi. Impano yo kwihangana.
Okay.
Ari nk'umuntu aba yubatse urugo, ugasanga arubatse imyaka 10-15, umugabo n'imborerwa, umugabo yamamukubita ariko ntarasambura. Uyu muntu afite impano yo kwihangana. Kuko yihanganira ibigeragezo byose bije. So burya rero no kubaka urugo rukarama harimo impano. Eh, bajya binanira umva. Cyaba ndigira iwacu ndahafise. Ubu ufite impano yo kwahuka.
Eh, nayo ni impano yo.
Iyo ntayo nzi muza muzihari.
Iyo bayita kasorobo niko abarundi bavye.
Ariko kwakana si vyiza kuko kandi bibiri navuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe.
Yeah.
Urusambuye ngo no
wikijuju rusambuza yiwe.
None abasambuye ngo nzari benshi dobe tubida. Twako bitwadi.
Oya bibiri ni kibita. Si twebwe.
Bibita gute?
Bibita abagore
ibijuju. Warusambuye ngo namaboko yiwe akise akigiye.
Eh.
Abajuju se basi nitubite bijuju. Abajuju. Kubwenga gumayo.
Umuntu ajuju se none bamwita
gute. Baje ni baza kubwenga ahubwo nk'umugabo azanye umupanga gacayirukira niwe bagize ubwenge.
Aho naho ni wagara. Naho ni wagara.
Ngaba tashe yawe rewe n'umupanga wo gumayo.
Reka reka reka. So rive. Yo numva no gushimira cyane. Ariko twibutse abantu yuko mwamaze gutanga no kwita gute. Ni nko guhamakaza abantu yuko mushobora kwakira abantu bashika igihumbi. Ubigisha ibintu bijanye na cadrage, ama montage,
ngo gukina filme na mafilme nge burya kinwa. Bareke kuguma bavyonga.
Eh.
Ndonka kakajagari kagabanuke. Dukine filme zitanga amahera abantu babone ku gutera imbere.
Okay.
Shaka abantu igihumbi.
Okay.
Bazoba baga mu migwi itandukanye.
Okay.
Abakina abakina filme.
Okay.
Bari mu editinga, mu kumonta, mu gufotora ibikorwa bitandukanye.
Okay.
Igihumbi mutangure kwiyandikisha. Okay. Batanguye gutanga ama publication.
Okay.
Secrétaire ari ya ku biro arabarindiriye.
Wow.
Aba mutangura ivyigwa. Ubujyo bizoza biragenda no kuvuga ngo abahejeje kuyiga bajya gukina. Abandi basimbira mu ishuri.
Okay. Riva murafise ingufu zo kuzakira abantu banganuka. Hamwe nyene nk'abantu igihumbi kwe mwobakira
bakara. Kandi tuzoba tubakira ngo tubagaburire. Tuzoba tubakira tubigishe igikorwa hama batera imbere.
Ariko nizo ngumvu nyene navuze. Suppose nubwo coba ikibanza umuntu mwigisha aza guhagarara akigisha abo bantu.
Kibanza kirahari. Don't worry kuko ntibazozira rimwe.
Okay.
Bazoza kuma kuri program.
Aw.
Kumigwi. Tuzogira imigwi. Mwe mutonda kwa mbere, mwe ni kwa gatatu, mwe.
Okay.
Mwe turunaje n'ijyara abandi uko.
Kizazi sana. Riva unyemere duhereze kuri tuno tubazo tubere nkunda bose uko nkunda kwibaza ahubwo nkunda guhereza mu tuntu n'utundi.
Yeah.
birashika ukiyumvira kuzuba kugwawe nimba byumvira ni ryari imana niya kugirira ubuntu
kuba kugwanje Pawulo yavuze ngo iki buryo
sindi umusomyi wa cyane wa bibiliya
nta muntu ari ku ruhande yotubwire ngene Pawulo yavuze Pawulo yavuze ngo kubaka Pawulo muri bibiliya yavuze gute ngo sitege
Pawulo
yavuze ni bukame kubaka ni byiza ushingurwa ni byiza ariko kubireka uvuga
nuko yavuze Pawulo kwe yavuze ngo ni byiza
ko ubiretse ni byiza
ahubwo Pawulo yasa n'uvuga ati nuwo byokundira nacho byo babitwaye ariko atangwa priority ni wo
vanga guhindura amajambo ya Pawulo
wowe ni kwese urahura
kubaka ni byiza ariko ni byiza cyane
niko Pawulo yavuze
none byiza na byiza cyane umuntu yakora iki byiza cyane kubireka ariko ni byiza kubikora
uvuze yuko urabitegekanye
hagati y'ivyo biri ikirusha kindi ni cyane
erega Pawulo jo nkuvuze Pawulo muri iyo ango uri kuravuga bifata nka teori yavutse
je
rero sema ko abantu bose bagendeye kuri teori za Pawulo
ndashaka kuba ku rugo mugabe urugo nshaka no rugo gwiza urugo rutekanye urugo rurimo amahoro pano rugo zinduka nawe menga bamanitse marayika ku nzu jewe nkirisi batere naho banitekani ibintu bisha bihinduka zindukira kunduru kunkoni
nta mugaba
ku rugo ntago nshaka nshaka urugo rwiza nuwo tuzuka kana byumve nshaka urugo paradizo
ariko rivugo rwo wipfuza uzi ko umugabo arugira mu ruhare ku bice birenga 60 ku ijana wewe ubwawe
waravyiza
cyane ni wewe ubwawe
cyangwa urakreye
wewe ubwawe
uruhara
ni uzobigira mu ruhare gusumba uwo muzaba muri
ibiri ivuga ngo umugabo akunde umugore
wiwe
umugore
yubahe umugabo wiwe
urazi impamvu bavuze umugabo akunda umugore wiwe
ni kubera ko umugabo muri kamere kiwe nta nubwo bujya abasanzwe akunda ukubyiyumvira ahubwo ni nka devoir yiha ni ibintu yishiramo kugira abandanye akunda umugore
reka rero ndabigusangize gato ndibaza mushaka murangiza ikiganiro reka kuba shobaye kwashe kuyangana bakaraba ikiganiro gushika mu mpera bagira bumva akantu gato yakajyoshe impamvu bibiri ivuga ngo umugabo akunde umugore wiwe bakabishyiraho nk'itegeko umugabo akunda umugore wawe nuko abagabo bafise urukundo rwinshi hajya n'urusesekara rurahari rero baba bibiri yayanka ko baruparataja urumva kuko ni rwinshi umugabo bakubwira yuko ashatse gukunda gukunda n'abagore ibihumbi cumi bakundira rimwe uranyumva neza
umutima nawo bashyira hehe
mugabo kubera ujya yahisemo kandi burya umugabo yahisemo umugore umugore aba akwiye kwishima cyane kuko ni ikintu gikomeye cyane ibaze aba yagukuye mu bantu benshi cyane akagutora akabakurutisha akakuzana mu nzu wewe ubukwiye kuvuga ati imana ishimwe cyane umugabo vrema kuko wewe warukundo rwose afise yo kundisha imiliyoni icumi z'abagore cyangwa ibihumbi icumi aba agomba rukurunde kuri umwe numva ko ari ikintu gikomeye cyane
ni ukuvuga ndiko ndagukurikira menga hariho sacrifice hari abandi benshi aba
yiyinyeyes
agahitamo umwe
uzashaka ko
birambye ni 99
baramfashije akantu ndiko aramfashije akantu
sacrifice
kuko ndiko ushaka tuvuga no kuri ntibisigura ko ujye ubuzanya ko abasumvye ubwiza abandi bose basigaye
ntihibambewe
siko biri
abe namba
ariko aba hari icyo mwahurije ko uravuga ati uyu muntu ndavye ama responsabilité yiwe nzosanga yakubuye nzosanga yamesuye bivanye no kwamubona muri science aho ingene yakujyohera utuntu yakora burya abakobwa bavyumve burya abangu barabaraba ntibabimenya kugira umuhungu ashire ko akora gutware hari utuntu kanaka tegereza kumwemezamo so rero tujya dutuma akwiyegereza akavuga ati nta umuruta ko birashaka akaba yarakundaye n'abandi 10 avant toi mbuga ntagira uwahitamo wewe ukazi uri 11 akagutwara rero muri iyo mpamvu ni sacrifice kuko aba baretse niyo mpamvu baca baguma bamutegeka ati wowe gunda umugore wawe ubwo gatoyi gusa yabanyereye numva ko afise guhinshi
yohana abandi benshi b'ikirenga
yo
ni ukuvuga iryo jambo ni nko kubimutegekera kuko
bibiliya
cyangwa imana irazi ko menga umuretse yoruhana abandi benshi
ndaguha akaroro gatoya burya ugiye muri magaze gucagura impunzu naba ariyo nyinshi nziza
yego
ziri kumwe n'igyo utwaye
hari n'igihe cyo twayatabaye
n'izo zose ntazowojana
reka reka wazikorera
n'urundi nabaze kuyikoreza ukazijana bavuze ati n'izo zose turaze
kugaruka nimwe witambi hari gihe wogenda uyikoreye ukayitwara
nta kandi wumva
ati ntazabura umunsi basi ndayambara ndi muhira
nta kandi wumva bisigura ngo ariko iryo caguye imwe uronke ububasha bwo gutwara urayikunda gusomba zimwe basigaye kuko niyo wambara nk'iyi ntambaye hano ziriya nta kamaro zimfitiye kuko sindazambaye ariko nazo ntizari mbi zubiye zose notora mfite ububasha watawe ako kantu so abadamu bavyumve umugabo afite urukundo rwinshi rurenze yamava mutegeka ati ruhe umugore wawe rwose kuko
atiriganya gato yoruha majani
99
akaba nka Salomo
wavyumvise wowe
riva urumunezero kubana nawe urumunezero kubana nawe nibaze uko usigiye nabantu n'inyigisho ndumva ugize gututodora no mu rugo naraboneka yuko weze nawe mu misi za uzoburi
ko yaneze basha nyimba
atogiha jewe niva hari n'igihe nokemu
ngiye gusigira
urugo wabona ndamutanze
uruka butura dikonzo rumusigira vuba
no gutanga nawe
yaragaraga ntago nshaka kugogora
Yeah,
thank you so much.
Oh boy, thank you so much kuza umunezero kubana nawe. Nizere ko nejo tuguhamagaye.
Yego.
Refresh ni muhira, welcome again. Cyangwa nawe tugusange muri talent kimwe mu bibanza byoshye kuruhukiramo.
Neza cyane.
Anuna nkore na gasitro ba wumve menga sika kandi uzahabwa karimwe ubundi buryo.
Wakoze. Twari nje muziki.
Yeah.
Filme nayo niyo tutakinye na buzo dukinana. Isene yonye n'umuntu yikinana niyo gusa.
Wani wagaruka muzozanana na Sandy muzikine ka.
Tuzo basha mbona mufite n'ikibanza cyaguse. Kandi ni heza haratekanye vraiment Diko Fresh TV big up subscribe.
Thank you.
Ndababazwa n'ingenzi usanga abantu 100,000 baravye ikiganiro cha 100,000 ugasanga subscribe nizagiye. Ari abantu b'inzigo.
Ego.
Kandi abantu b'inzigo baturuka kwa gahini.
Akagenda uko
abere abantu bose baturuka kwa abere muri ko muri abiki kiganiro mugore subscribe kuko nta mpamvu zo kuraba ikiganiro akantu ukora ko gutya umwime subscribe umuntu
arangize ngo mvuze ndo wa arangize ngo mvuze abere ndo wa ni abere imwe nabona gahini
eh imwe nabona gahini impamvu bamwise gahe ari umuntu urumva bita gahini yari mugesera
muga nta muntu ubije ndumba yiko gahini
gahini
eh
je nawe ndumva ngira gahini kubera yakoze ikintu kibi
cyane kabisa waza kureba umwami w'inziko tubashimire cyane bakunzi ba Fresh TV make your comment ibyimbiro byanyu ningira kamaro biravye so much ciao ciao.
This is Fresh TV, we shine to progress.